How do I improve myself?
You should always be careful not to let other people's standards define who you are, okay? So, if swearing is what makes you happy, even if I don't necessarily agree with it, I think you should continue to do you, okay? But you and I
will always be back then. Come here and give me a kiss.
Hey, if you can sing, or if you can't sing, repeat after me.
Da 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 da